se woma ehunu adwensa kyerɛ kwan amfaso a ebeba bi wi wo mu wo sɛyi ɛno sɛ de ɛma wo de nipa bɔ ne kyɛ ne ni onipa wanu ne ho na wagye ne mfom so atum de di kan onipa wagye ne mfom so atum
wo ne bɔne no
ɛwɔ ne bɔne ho na wanya amuhu ne toso mienu na wasa kyerɛ na adwena abɔ ne tirimu pɔ sɛ wrade saa die we ya na me ya wo mpɛne firi na ɛkoro me nkɔ ho nkɔyɛ bio ɔse se onipa pass this process this three things are or the nebo neche no jitum nyamu anuhu na sakira wadwen firi ho se ade we nyame mpɛ nti me nkɔ ti se ne ye de oba ne de che ne ka che se kɔ na wa nkɔ ye bio na de che se ama wo so nanso ene nipa de na lo pɛ wade che wa nebo ne ho no na esa wa na dwen mu se ofiri wa se ye boni e no ye ya ene obekwa akoye bi ebise bia eni ne rade anye den wanpe obi onso a eduana ba ode nanu kwa ene sire rade nsem boni fache ba na koma ache kwa echi unim erade ama me nsem a emu doko bunum e doso a erade ama ya kwenye idie ya beka me wiase nyina ate se ye contract we so a me chidi se urade be ye adom ama ye temi ato aso enti atiefo every week be a for wafidie ne toha na tie bi me de so ba bi a me koto aso fo no any poem a me nim wo mo a na the way a angels ni si wan ni pato ni wura ejem no eja anu odin he say na obe describe janafa how are you going to describe it say na obe kanafa eja da wo se asase eja da wo se wiase eja da wo se po ena ebuyam ena ewuru soo ewa ebufuhiu mu na ye nwan nipa na ya tono na wakwa ku wuram wabra wo ye sofo wo de namfo hanso na na madwene ye me se menya akwanya na owura yesu ejina menchen na wo de intasem a ewa wo no ane basem e kire die na nka metumi apachew me du su said ya meti hey and the patch o nenso ura ne ka kire me se won fa wo mo boni en che wo mo ifi se wo mu ni papa eni boni na se wo mo ehu na de nsa kire kwen na o ma mfa so a wo mu ni fa che e wo nanim sa na tie ma obi a o tie de ono ne tie sori dan mu mpokura bible no hwe na wie ye na wa wo nam ho ti wo ya edom ewuo na yesie bi nani yesie bi kyenyi eyensem pi
bebi
woni msa sama do kwan no eye kwan kakraka nanso obia nam ne die so ankonam obia wonam so bia eye obia se na so aye hye na wontumi mfa wani mmon kontene kocho obia na wonam nkoa okwan mu ewo loneliness mu ankonam yem kom ye ne bokow yem e na wonam so awoko na eye dom if he said eni pa omuwo na sama do me no mo se ni Isaiah 5 no kaaye no eni pa ne dɔso edom edɔso e na ewura o if he said Christo Yesu kan se eni pa mpoti asori dem e de na no e na som wo no nso na koma de atie fi no to obi eso no na eni pa egu asori dem a wo ma koma mu nyina ye black tum nso mu nyina egu asori dem adaya wose nipa de na koma atwe firi ono kristo na nanokwa na ode sumewrade e na wo bisa na obi abenya sori awoko aka akyerew
yemenaso na minu mire nyaye so ofi hasi ma me read some few messages bi e wo Facebook ona yen fancy yesu yoruba next week wo ba yasan atwo so Apostle Bismarck Owusu was a great commission of the moment. Great teacher, God's love. We are friend believer, summer grow. God bless you, sir. May the Lord help us.
Amen.
Fusena Yakubu. God bless you, Daddy. The Pami and send me the one message. Abba.
Okay.
Yes, we are doing next week, you know. Mr. I am on share. Why? mama yenyina yen share pa and yen for course bia mon share we no a message bia mon fan to YouTube ne TikTok ne asa on platforms on mon fan to my na e ho be hia papa papa because me if ya ba ya bi e kwatana sori dem ni de ye pretty kafa su nyam wo sika.